committee, nolo manyano lwa la madodana. Oko bagesi lungiselele ukuqhobosha abazalwane abaza kwenziwa madodana azeleyo. Onobala ke xa besondela ngaphambili neemfanelo zonke abamele kuza nazo. Ndiyajoyina vayise. Hayi, andizushumayela bazalwane. Udla ngothwa abantu xa beplena ububi abonwabi bebuplena bangonwabi bebenza bangonwabi sele bephumelele akhotubakonwabi ngoba uPilato ebeseletshilo wathi heyi andikho kule wena nangumntu ziboneleli nangumntu ndiqinisekile uba noba wezawudla isophoro ngoku ezawulala eqonda uba sendahlamba nezandla abantu benza into yabo mos kusatsho inokho emnyango fondini sikumbulento sikumbulento ngoba ilapha ingxaki ekubeni into ephumelele ngobuxoki ayiphumelelanga seyiphumelele ngoba xa buphumelelayo ubuxoki buyayazi okokuba izawufika imini yenyaniso. So funeka ngoku sebuphumelele, buphumelele bunyeka. Uba inoba inyaniso imgama ungakanani. Okokuba mayifike inyaniso ngoba izawufika. And mhla ifikileyo iza kutshayela ubuxoki. And so ngoku akukabikho thuba lawulala selefile uYesu bekungalalwanga ehleli kuhanjwa ezintlanganiso zobusuku nangoku sengekho usesentlanganisweni yobusuku ethi sayicima kanjani le nto ngoba ilishwa lenyaniso ayicimeki nalo ilishwa betshilo bawo abo ba ingxaki yenyani ubuxoki sisidodo abakwazi ukuzimela ukuze bume ubuxoki funeka ubuxhase ngobunye ubuxhase ngobunye sisidodo into engakwazi ukuzimela funeka ixhaswe macalonke kodwa kunceda ntoni ukuxhasa ubuxoki ngobunye ngoba kwawuwa kube bunye kule ntsika uzawabonke buma phantsi ndilindonobhala bezapha ngaphambili masize bonobhala sizobiza amagama uvayisi sivene apho kokuba la 9 besimbekile funeka sibe siyohlukana apho ngoko ke bazalwane thetha inyaniso ungathengisi ngayo
aw 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 aw
ngoba inyaniso ayibali buninzi bobuxoki ayibali okokuba bangapha abantu ebebehlela intlanganiso yobuxoki mhla ifika inyaniso ithi yawufika bathi abantu uphumile uhile ezingcongo ngoba obabuxoki bekujikeleza namhlanje bubulewe inyaniso Nanso ke ingxaki yabazalwane. Kokuba baphetha amakhasi apha uzama ugqumelela inyaniso. Kodwa ekugqibeleni izawuphuma inyaniso. Ngoba akho mntu unamandla akuyigqumelela. Nobhala izangaphambili bawo uzawusifundela amagama abazalwane abazawunxitywa apha namhlanje. Lisiko lale cawa okokuba abo bazawunxitywa amagama wabo siwafunda esidlangalaleni ngokwenza njalo ukubangqina okokuba siyabazi sibaxhobisile bamile phambi kwethu bakulingele ke ngoko okokuba banxitywe. Sawucela ke abazalwane xa befundwa amagama wabo bese apha ke ngaphambili bakhokela ke unobhala ukuza apha ngaphambili ukwenzela okokuba ke sizawuthabatha ingoma emveni koko silungiselele ukubangqina.